Mashuba Fets company kamala musukulisa ukudla ngisuka phansi esihlalweni. Namhlanje sila elokishini kwaMashuba Fets. Sizoprove ukuthi ngempela ngempela script ibala elokishini kwaMashuba. Abawazi masikana. Fanya.
Sure.
Fets, sambe siyabuza lapho. Uyamazi navigator?
Yeah, but ngiyamazi.
Nazoke futhi. Khona le ngoma ka navigator mfowethu edume umhlaba wonke ethi cellular hamba nolwandle nkulu. Ngabe mfowethu le ngoma uyayazi?
Fets, ungiyamasikana. Jahe ka mina.
Kutomkhulu kuhamba kanjani?
Hayi mhlambe.
Futhi, ngixolise futhi ukubambezela mfowethu. Cha singuhambe wonke futhi uMashu. Ngabe ngiyabuza mfowethu abantu bawulalela ngempela noMasikane.
Ubani navigator Gcwensa?
Usho Gcwensa. Gcwensa navigator?
Yeah.
Phela mina ngiwasemakhaya. Yabona la kwami. Sidlala unavigator zonke izinsuku. Yabona kunale ngoma yakhe engasisuka umphansi ayikhiphe kulezi izinsuku. I hope uyayazi.
Ithini futhi? Ithini futhi?
Iselu.
Yeah.
Yabona kumanje.
Yeah.
Mangisuka la. Ngodlalayo.
Uhamba noba futhi. Uhamba
la. Makuthi uhambela bakutshela ukuthi abawazi uMasikane. Shaya phansi washo ngqutshulu this time.
Futhi. Sibonge sibonge futhi.
Hayi bafuthi. Engathi ngidezile ke insizwa bafuthi. Kodwa ke kusanjalo kuqhubekeni bafuthi.
And finally bafuthi sekusakwenzeka.
Futhi ubukeka uyinsizwa ehlonipheke kakhulu futhi sesuhambe wonke uMashu akekho umuntu owazi uMasikane la kanti ngiyakubona nje ngendlela ogqoke ngayo impela cha ukhomba ukuthi uyicike futhi uyamazi navigator Gcwensa
hlanganisana nalo yazi lo wangithathela ingoma yami
awu wakuthathela ingoma yakho
futhi wangithathela ingoma yami iselula
awu futhi leyo ngoma mhlawumbe ungakwazi ukusipha mhlawumbe imithi mhlawumbe embalwa yayo
Awayiki intimnandi njengokujola ne 2000 awayiki intimnandi njengothando njengothando lusha
Oh futhi ngiyabona impela ngathi uza kahle impela ungakwazi mhlawumbe ukusihlabela kabili sibone samagida ngoma kwakuwe ngempela mhlawumbe nawo lapha
Awayiki intimnandi
I'm going to go to the house.